Umana yasize. Come, Churang. Ngwino Churang. Ngwino Churang turirimbe. Come. Ngwino Churang turirimbe. Come. Umana yasize. Guys, another day at Churang. One, two. Ngabanza wowe banza wowe Churang turirimbe. Ngwino, come here. Come.